Never give up. Never give up. Never give up. Ata ukianguka, never give up. Ata ukiwa na njaa, never give up. Ata ukiwa mdogo, never give up. Ata ukiwa mnyonge, never give up. Ata ukiwa msichana, never give up. Ata ukiwa mrefu, never give up. Ah.